ki te hākina kina I aia nei, nā te nui pe ao nā whāranga ki te kapa Rabbitohs o South Sydney, I hina rātou ki te kapa North Queensland Cowboys I nā pō ki poi hākina. He rua te kaumā o nuna piro I mau I te kapa o Johnathan Thurston I te haurua tuarua kia toa I a rātou te tākaro. He toru te kau ki te kaumā rua te tatau whakamutunga.
Johnathan Thurston. Stewart was there, couldn't make the tackle. Back to Thurston. He'll grab a double and they're on their way to victory, the Cowboys.
Ka whakatā te kapa Rabbitohs mo te kotahi wiki, he wā pea e kimi huarahi anō rātou I mua I te tukinga ki te kapa Cronulla Sharks hei te rāhina e tū mai nei.